Nyeri Maika, hiyo ilikuwa ni Odi Challenge Part 1. Season 2 inakuja namna hii. Sugurumisha kengele. Scratch it on. Odi. That's what you do today. Actually, Odi.